ayan kwa dal se ene ne potem we no ewo asante mantemo na bronya yimu no Isaac na manyo a wo chronsem e de ma adom kase e borura dan se potem potem we ye se se na mebru no so wo je wani e de fa e wo bronya bremu de ko hu ye no one ye che
Adom kaseɛ ɛne nam ɛne bronyai ɛhwɛ sɛdeɛ amanfoɔ ɛnoa nnuane ɛwɔ wɔn fie ahodoɔ mu na ha megyina ɛyɛ brani kurom na ɔma bɛduru ha wohu sɛ mmaa ɛne mmarima ɛna ɔmo ɛyɛ competition ɛwɔ ha ne nyina ɛne sɛ mmaa ɛwɔ mu ɛwɔ fufuo ɛna mmarima no nso ɛka banku ɛne nkurumankwan na ɔmo wie a ɔmo ahwɛ sɛ dɔn ɛna n'aduane ɛɛdɛ wobɛduru a ɛnika kɛkɛ bɛma paa ɛna gyina dade sɛ ho a wɔretwi ɛyɛ banku ɛna bɛma bɔ foforɔ nso ɛbɔ ɛyɛ nkwan ɛna mmaa no nso ɛwɔ fufuo ɛsa ɛbɔ nkwan nso ɛwɔ ha yɛde saa mpanimfoɔ yi ani nkɔmmɔ na yɛmisa wɔm sɛ ɛdeɛ nti ɛna ɛnɛ ɔmodi saa adwuma yi
nyame deɛ wayeye Emma and we been members so we been man tell me how your friend Roman Hill Movement your been Roman sorry dino ni aka ye ho abom say man tell me for you be come be ya kwoto to nua ne ye ha ye ho die ye so ye be bon kwa ye ye competition and na hu a woni akoto na me mu nu ade ni mu ti sa ade no to die abom de nyame aye ye nti nti na ye hu ne sa
Emma ne wo fufuo and a life and ye ku ya kwanti papa bi and one ye de ye ade ye no ana me ama ne nso so wo mo de wo mo pa banku nti wo mo nso banku no wo mo nso wo mo nka
nti wi ade be hwe de ne de ebe
ye pa cho pa enu a na ekọ te ti a ye hwe de ne de ebe
midin ade Isaac K nomenyo Adom Kasie